Umasipala waseMerafong wethuleke inhlelo zawo ohlose ukuthi zifezeke ngonyaka u-2035 eFochville Civic Center ngolwesithathu. Inhlelo zalo masipala kuhloseke ngazo ukuthuthukisa le ndawo ngokuhlonza izinsika eziyisithupha ezihlanganisa kwezamandla ezivuselelekayo, ezokuvakasha, ezolimo, ukuvuselela idolobha kanjalo nokuvuselelwa kwamalokishi. Intatheleke kulezi ndaba zethu ebikhona kulo mcimbi ibeke sisihlanganisela lo mbiko.
Umasipala wenginqi wesixeko saseMirafong omi kwisithili saseWest Rand kwiphondo laseRhawutini. Ubambe umsitho nalapho ubucangatha kwiintlelo zawo zokwenza lo masipala. Ibe ngulowo uphucukileyo nonomtsalane ukunceda nokuhlumisa uqoqosho.
Reimagining Mirafong Vision 2035 is the bold program that will deliver the aspirations of a rejuvenated economy for our municipality. An urgent economic rescue mission is required to sustain economic activity in Mirafong City and attract new investments into the municipality. This rescue mission requires diversifying the municipality's economic baseline. Diversification entails supporting the growth of the municipality's existing economic sectors and identifying and attracting new sectors and investments.
Ngethuba ewisa intetho yakhe phambi kwabo bebezima selomsitho usodolobho olawulayo kulamasipala uNozuko Best. Uthe kukho amanyathelo enziweyo kwaye zikhona izinto esele ziphunyeziwe.
Due to high electricity demand and rapid population growth, in the near future, Mirafong will be seeing at least 6 solar farms that are driven through a government initiative. In fact, on the 22nd of May 2024, we witnessed the signing of agreement between the two independent power producers and Sibanye Stillwater for the establishment of the 2 out of the 6 solar farms. We have also attracted interest from other independent power producers that are not part of the government initiative.
Equkumbela intetho yakhe usodolophu umemelele insebenziswano esithi yiyo ezokwenza ukuba kufezeke umbono wokuphucula la ndawo. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka eFort